Mō ētahi, he nui atu ngā hua o te MMA I te whawhainoa. Engari ke, he kaupapa tēnei e whakapakari nei te tangata a tinana a Hinengaro a Wairua. Mō tētahi karapu MMA I Rotorua, ko tō rātou wāhi, he whakaruruhau mā te hunga e kimi āwhinana ki te taha tinana Hinengaro hoki. Anei a Herawini Waikato.
Mā te whakaheke wera I ngā whakawai e noho pū atu ai te tū a te toa ki ngā whakaro o te kai whawhai. Koia tā e nei kai whawhai MMA I te karapu o Hori Thai ki Rotorua.
Nā tū momo whawhai katoa e pai ki eke a mātou. Mātou I a te urima kei roto I te tota a kaore he tākaro tū atu.
Rika, you see, is getting more and more confident, and that's going to happen more and more often. Just so sharp with the hands.
I tēnei wiki I whakaihuaka a Rika Kereopa-Barrett I tana whawhai I te whakataetae Shuriken o Aotearoa. O āna whawhai e whitu e ono nāna I toa, a ko tai I whakakohorehia kētia ia.
I was thankful to get the victory of a very strong opponent. My coach is my uncle, so that's probably a big difference. When I look behind me, I've got my cousins, my uncle, and also my extended whānau who've come to support me.
Mai te tīmatanga tainoa ki te butunga o tērā whawhai. Kei te arara anō ana Hinengaro, kei te whiuwhiu haere o ngā mekemeke, kei te koe ngā whakahuki I ngā mekemeke me ngā kiki, o te whakabutunga ko ia te toa.
Being Māori is our superpower.
E rua te kau mārima tau te pakeke o Hakaraia Wilson, kua rua te kau mārua tau e whawhai ana, ka tai anō ia, ka hoki mai I Amerika, I tana takahi huarahi hei pro, I te hākinakina MMA.
Te kau oku whawhai amateur, and then I huri ki te pro I te wā I hunuku atu au ki Amerika. I te wā tonu kei te pakari haere ngā pūkenga, and a tōna wā ko te wawata kia eke ki ki ngā whakataetae nui pērā I te UFC, te Bellator, hei oranga mō taku whānau.
E rua tau ki muri kua huri ia ki tērā taumatoa te whawhai kua neki ia ki te taumatoa o ngā tangata pro. Kei te tika tōna ihu I tēnei wā, kei te whai haere ia I ona tūmanako. Te whawhai atu, ki te whakataete atu ki ngā toa o te.
See how she's got you leaning forward?
Atu I te whakapakari tīnana, ko te MMA kia wirihana, he ara tautoko I ngā Māori e pāngiana I te mate Hinengaro, pērā I te mate Hina Pauri, I te mate Maniore hoki.
Ki roto e tēnei tū momo mahi me tau ngā whakaaro, me marino te āhua, koinei te wāhi tāwharau, tiaki manaaki, I te tangata e uru mai ki tuto e rā kuaha.
Herewini Waikato, te ao mārama.